aka appeari akaka bonakala, but automatically the statement it provokes the present kaNkulunkulu, because but uNkulunkulu esimkhonza uzonze njani uzosikhulula asebethi ke. For the people that doubt, no man has kululanga. Kodwa thina ngeke saguqa. Into ezokwazeka ukuthi kukhona amadoda amathathu alimela ivangeli. Amela inkolo. Angazanga guqa esitholeni sika Bhali. So, these people were very bold and rooted in their faith. So, uNkulunkulu se uNebukadnezar seke bona awesine, yena umbona awesine. Yilo awesine, yilo confessor ilamadoda angakafakwa emlilweni. Kodwa waseyavela ngoba awukwazi ukubiza yena angaveli. So, every time when you call on him, uyavela. The only thing akaveli ngezime ifanayo. Ngifuna ukuqiniseka lokuthi mhlambe wena umbona engakaveli empilweni yakho, kodwa dala uNkulunkulu avela. Mhlambe wena umbona izimo iphambene uzusho ukuthi no, esami isimo sihlukahlukane, sihlukene kunazo zonke izimo. Let me tell you something. God has appeared in that situation. Kodwa wena inkinga ukuthi akwakwenze njani? Akwakamboni. Le ntsumantsumane ethi umthandazo ushaya isilingi, wenze yonke into, akeze uNkulunkulu kube ubuye ubounce, yinto esizakhele yona. Angithi yinto abantu abazakhele yona. Anginamthandazo othi uma uthandaza kuNkulunkulu ushaya amasilingi nabuye ubounce. Into abantu abazakhele bona. Bakhuluma ngamasilingi, bakhuluma ngezinto ezibounce. Let me tell you something. uNkulunkulu umbona kahle ngalesikhathi izimo zingahambi nahle. Ngalesikhathi kumnandi awabona amandla kaNkulunkulu, yena awubona ukubaleka kaNkulunkulu, awuboni ne-impact kaNkulunkulu. Ungambona kanjani uNkulunkulu ungakagulu bese umbona ukuthi he's a healer ngempela? No, ngisakhuluma nabantu njalo. Ungambona kanjani uNkulunkulu ukuthi ngempela he's a healer ungakaze wena wagula, wagulela in such a way ukuthi kuthiwa nabodokotela la akusakhona ukuthi bangenza anything ngempilo yakho. Usababona abanye abantu bafakaza. That is why ufakazi babanye abantu abukho relevant in your situation, because when you are not there yet. Awukakafinyeleli lapha, angisho ukuthi uyakhona. Kodwa let me tell you something. Kodwa lo ofakazayo usuke efakaza in a point ukuthi ngimbonile uNkulunkulu mina ukuthi wenzeni, because at that time uNkulunkulu awodokotela sebenginikeze a hopeless message, kodwa uNkulunkulu wanginikeza ihope ngokuthi a remove whatever dokotela bebeyidiagnosile. Ngoba awumboni eurafa ungakangeni eyimeni ezimbiza ukuthi umbize okanye ukhulekelwe bese uyambona eintervena in your situation. Abantu abaningi, that is why ufakazi babanye abantu bu-ordinary, ngoba bona abaka encounter the same situation. Let me tell you something. Abanye abantu mina ngingama experience ngosiyamthanda. When I experience uNkulunkulu ngosiyamthanda, I even said to the Lord, Lord, remember, I've prayed for children bekuma ICU bevuka kuma ICU. I've prayed for people bekuma ICU bevuka kuma ICU. Akakwazi wami umntwana ukuyohlala kwi ICU bese ungenzi lutho. That situation, that trauma, it was not something elula. It was not something elula. And even messages were not something elula. And sometimes when you are a pastor praying for people, I was good to say, when you are a guluma no ban. How do you tell a member, umntanami usemini esoni so sizoqinisa ikutini ngoba ijayele uqiniswa uwe okwakho ukuthi vala umlomo focus kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu I know ukuthi you will give me a testimony. He confident with God, your neighbor healed a good results. That is why the Bible lit without faith, it is impossible to please what God. I meaning as man is ikhuluma ukholwa. And into a push ayo ukuthi asikhulumi into esiyibonayo, sikhuluma ukholwa. In the first letter to Satan, emtatazenza ukuthi asikhulumi lento afuna ukuthi siyikhulume. Sikhuluma lento ephambene nalento le ayibonayo nalento esiyibonayo ngoba sihambi ngokubona sihamba ngokukholwa thina. Hamba namba zalwane. So when doctor said usiyamthanda, hayi uzoba ikhabishi. That doctor said uzoba yomabanye nje abantwana bamakhabishi bamakhabishi angakwazi ukukhula uzothi maye uzokhula yena manje uzoxhazamathe na yonke into. I started to know ukuthi okay, this is not the doctor, this is the devil condemning the future of my son, and then I stood in the gap because yena akakwazi ukuyiphendulela, but I had to stand in the gap. You have been seen that anxiety, you have been seen that trauma, you have been seen that fear, but bese kuvuka umoya we boldness ukuthi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila, ngiyamazi uNkulunkulu uyaphila, ngiyamazi uNkulunkulu nakulesi simo uyaphila, kodwa isimo sibike uthi uyaya kusasa uthola isimo ashintshanga usese ICU umntanakho kodwa dazili zolo kodwa ume ngento eyodwa uthi ICU or no ICU uyaphuma lo and uyophuma nofakazi because why uyakholwa phakathi we ICU udala uphila noma ubona ukuthi uphefumula ngama oxygen noma ubona ufakwe intambo nangapha nangapha kodwa awukhulumi intambo ukhuluma ukuphila in the situation. Because when you call upon him, he will answer you and show you greater and mighty things you do not know. Izinto ongazazi bese yakubonisa uNkulunkulu, akubonisa uJehova Shama, akubonisa uJehova Rafa, akubonisa uJehova Rohi. Ngambona, ngisambona, ngisazombona. Lalela, lalela, lalela. It was a situation la khona khona mawubheka abantwana in that watch bonke ubabona abanye bancane bangaka uthi wabazalwe premature ubona ingane different, but bese ngaba nalento ngatshela unkosikazi ngathi inkosikazi ngokungena kwamntanami la baningi abantwana bayokhululwa because kungena umntwana wenceku la kungena umntwana womuntu kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu asifaka nathi ayimeni akasifakele ukuthi siyaphela kodwa kufanekele ukuthi thina kuvele inkazimulo yakhe, kuvele amandla akhe, kuvele ubufakazi ngenxa yegama lakhe. Asingene imeni ukuze izimo sisiqede, singene imeni ukuze kuvele amandla sidlule ezintweni ezinzima, kodwa njalo siyanqoba. Ibikelela abanqobi egameni likaJesu. Oh hallelujah. That is why dala phezu komntwana wakho. Mavumi noma isitha ngabe simenzisani dala. Uthi wena usuyena lento Sathane azothi uba yiyo. Wena uya e-giant wena because uNkulunkulu uthi call on me. Hallelujah. Uthi call on me. I will answer you. Call to me. I will answer you. And I will show you greater and mighty things you do not know. Call on me. Mbize. 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 At that time. Some of the family members, we could not tell them. Because when we tell them, they will be discouraged. Because amazi uNkulunkulu simela. We could not share even with our brothers and sisters. Nabanye abasekhaya, we could not share. But to trust uNkulunkulu so too. I once preached a message, what are you going to do when God seems to be quiet in your situation? What do you do? When God seems to be quiet, not answering you. And when you kabanguti, he's not answering God, but uNkulunkulu usephendulile esimene ngoba sometimes akaphenduli umuzwa ukuthi sengiphendulile. Ubona ngezinto ishintsha. Uthi uNkulunkulu wenze njani? Usephendulile, uyaphendula kulesi simo. Let me tell you something. Omunye angakaze ahlangabezane nalento esike sahlangabezana nayo. Akabazi ukufakazi masikhuluma ukuthi uNkulunkulu change things. Ubone ngathi siya exaggerate. I had to stand. My wife and I. Sekuraise bill ifaneke sibhadala 100 and something thousand. I told the Lord, uNkulunkulu anginayo ke le mina. Lebizo lodokotela anginayo. Le. Babona udokotela sometimes ba heartless. Uthi wena uqeda ukungena ku situation abazokuhlaba ngebill ukuma pain. Uzohlatshwa ngebill kuthiwa mama uzu the parents prepare bathi pumps that kuthiwa nayi bill so ngaso sikhathi umntwana ukwayisiwe. At times goes on bese uyatshela kuthiwa uzoba ikabish but ngaso sikhathi bekune bill 150,000. I'm not saying we are not going to believe the doctor's report. But what I'm saying, the doctor's report cannot supersede the word of the Lord. The doctor's report cannot supersede what God has said. uNkulunkulu akhulumile, ukhulumile. uNkulunkulu mayese khulumile, that's a final word. And no one can erase what God has said. uNkulunkulu lokho akushilo, no one will stand against those things. No one will erase, no one will change into uNkulunkulu. That is why bazalwane, izimo ezimo esidlula kuzo, into esimisayo ukuthi sinobufakazi, nobufakazi obuningi bokuthi uNkulunkulu mena. uNkulunkulu will never leave us nor forsake us. Uma usiyamthanda uma eqala esezo discharge abodokotela, they are the one who witness a change. uNkulunkulu ungayikhulekela into uyibika into bakhulume bona. The meantime we cancel in the spirit. I had to go and cancel everything that was the name and declared by doctors. I cancel in the realm of the spirit that whatever that doctor has declared upon my son, yeah, in reverse, it is not my son's portion. I stand as a father. I declare and decree he will be one of the intelligent boy in all over the world. He will possess his possession. He will do this and this and this. Hey, bazalwane, ngifika ukutshela, if uNkulunkulu waphendula mina, if uNkulunkulu wenzela mina, nawe ngakwenzela. Kuya ngokuthi ukhulumani phakathi kwesimo obhekane naso. Kuya ngokuthi uthini phakathi kwesimo ofeyisane naso. Kodwa nanguNkulunkulu athi namhlanje, athi call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things you don't know about. You never know. Wena ongazazanga kodwa mina ngizokubonisa zona. Washintsha umntwana. Washintsha umntwana. But mase kufuneka ngalesikhathi sekufuneka kubhekwe manje abantwana be roll. Angithi kunalento yokutesta abantwana elokhu nje iprogress yomntwana. maye mbamlalise ngesinga lo avela phenduke lesezinye zivele zilalele eh watho munyu umlungu wathi no this one is coming so fast sisinonkosikazi zakhala nazokho nazo masifike ekhaya we are not celebrating sithi Lord do it more acceleration ngoba sometimes thina sibulawa ama testimonies esikhashana sibone something athi yakhanya bese uyama ukumpraise uNkulunkulu kanti it's when the enemy is stealing out of your testimony. I'm trying so far more to be content with whatever that you have achieved. It's too small, more than what God is going to do in your life. Whatever small thing osa uposta ngayo, he shifted uposting. That is why umuntu onobuNkulunkulu akaposting ezinto othu posta ngobuNkulunkulu. Ngoba izinto are temporary. Mina bazalwane, one thing efanele uyazi empilweni, ungaposti noma ngendlu noma ngani, ungaposti nangomshado, ngoba kukhona abantu la yabona namhlanje in the body of Christ there were kune division ngakhona in such a way ukuthi abadivorcee la basazazi ukuthi babhilonga kuphi because bayakhahlela wonke umuntu uyakhahlela wena ukakazi wa divorce wena. Thula umsindo ngabantu abasebe divorcile ngoba wona akwaka divorce. Khulekela ukuthi uNkulunkulu aba restore. Ungakhuleke ungathi hey ezulini nje ama divorce hey inini nama awazi awungithi akwakafinyeleli lapho. So isimo ongakangeni kuso ungaseshi uqede ngabanye abantu kanti uNkulunkulu akakaqedi. Awuhambani nami bazalwane. Ungaqedi ungabaqedeli abantu kanti baseyimeni ungabaqedeli. Mina ngithi mina Yesu uNkulunkulu uyaphendula akade kuphendula kodwa abanye abantu basizakale ngofakazi bakho instead ukuthi babe offended. Ambona uNkulunkulu. Sambona uNkulunkulu namanje siyambona. Boys sometimes there's energetic because sakudala in the spirit. Sakudala in the spirit realm. Whatever we speak in the spirit realm, it manifests into the natural. Glory to Jesus. Do you know our victory is already guaranteed? Do you know our victory is already there? When it's in gene men, as in gene men under defeat, is in gene under victory. Because when ngale skatsi kuluma asikhulumi beating the air sikhuluma prophetically and izinto esikhuluma prophetically ziyenzeka kodwa abantu bengakaziboni bayibone sezenzeka bese bethi eish washo yazi ngake ngafisa ngoba phela bangixosha mina esibhedlela uyazi inkosikazi bangixosha bathi ngasaphinde ngibuye yazi ngafisa ukuthi ngathi banganginikeza opportunity ngibuye ngimbone lo dokotela namanje ngiyafisa imbono ngoba lo athu dokotela uyoba ikhabisha usethola ipromotion babethi bamdlulisa amaclass ayo 2 ngathi mina no sa refuse nonkosikazi ngathi mina no ngconeli 1 usemncane because of into uNkulunkulu ayibekela. Hayi mali basalwana umunye uzothi hayi mhlambe kwakuzokwenzeka vela ana kuyabazalwa kuneingane ezithwistwe eswini zathwistwa bezingazizona inkonkoni kodwa zathwistwa eswini kwadla kwafakwa iagenda enye kwafakwa igenda enye kanti ingane iwumfana wesifaka usisi kanti let me tell you something lento lena is in the spirit babone idestiny yomntwana laba basebenzela umbuso obumnyama bathi bayakhona ukumbona umntwana batshelwe in the kingdom of darkness ukuthi lo mntwana unepotential enjena nanjena bese kuyahlanganwa kuthiwa asiyo disturb idestiny yakhe uma singayidisturb
simenza sebenzele thina. Glory to Jesus. But I'm here to declare and decree, not anyone in this church, umntwana wakhe noma umzukulu wakho noma abantwana bakho abayothwiswa isitha empileni yabo noma ngabe usemdala kangakanani. I prophesy and I declare and decree, whatever Satan had you twistile, see I untwist thina. Noma ngabe isilungu angisizwa lesu, ngithi mina whatever Satan, noma ngabe uyenze kanjani empilweni yabantwana bakho, kodwa manje siya reverse. We reverse. Sikhuluma lokhu uNkulunkulu akudala, the purpose of God upon your son, the purpose of God upon your daughter, the purpose of God upon your children, the purpose of God upon abazukulu bakho. Sikhuluma the purpose of God esizukulwaneni nesizukulwane esizayo. Glory to Jesus. In your children, in your family, in your genealogy, angeke kwaba ne twist eyothwistwa from the kingdom of darkness. Engane zakho isibeletho sakho sibusisekile, the seed akho babibusisekile. There will be no twist of darkness upon your children. Shout hallelujah.
That is why mangalezi ingane uthiwa yakhula iright lengane seyikhula manje sewusikhotheni. Hayi, there's a twist somewhere. Ah, namhlanje bazalana ngikhuluma nabantu abangizwayo. There's a twist somewhere. Ingane yaphazamisa idestiny yayo. And uSathane wenze into eyodwa after phazamisa idestiny yomntwana, wenza wena bese uyakhuluma. Hayi, usuka wena wedodi. Ah, nasikhuluma udodi phezu kwengane zethu. Asikhuluma udodi phezu kwengane zethu. Asikhuluma udodi phezu kwengane zethu. Sikhuluma ukuphila. Sikhuluma ukuphila. Eh? Asikhuluma udodi phezu kwengane zethu. Sikhuluma ukuphila. Sikhulumani? Ukuphila. Noma ngabe uSathane ufungile, noma ngabe use plan ukuthini, leyo plan yakhe iyafaila. Ngiya declare every plan of evil pertaining our family, pertaining our children, iyafaila. Noma ngabe seba affected, kodwa lezo zinto siyayireversa. Sikhuluma ukuphila, sikhuluma amandla, sikhuluma umusa, sikhuluma the power of our children. Sikhuluma the anointing that changes the things. Sikhuluma the spirit of the Lord, hallelujah, that brings liberty and that brings, Lord God Almighty, liberation and save salvation upon them in the name of Jesus Christ.
Let me tell you something. Isn't it as you join the spirit? That's why I told you to munye umuntu ungene right emshadweni. Kamba kamba wesikhathi kushintshe. Uma ngalo ushintshe kanjani? Lo muntu lo wangena naye ngithanda, engispoiler, enza zonke izinto. Hamba kwashintshana. There are some twist that has been twisted in the spirit. That is why when sometimes even the nama witches ayakhona ukumanipulate izinto zikamoya phezulu, bese akutwistela, bese athi angeke azahlale kamnandi kulo mshado, angeke azihlale kamnandi kuleli business, angeke azihlale kamnandi kule career, angeke aqhubeke kahle kule career. Let me tell you something. Not at Faith Temple of Fire, not the children of this house, not the children of this house, the children of this house, angeke umuntu under this unction, under this power, under this authority oyothwistela idestiny yabantwana bakho. Hallelujah. Noma ngabe yathwistwa-ke, kodwa manje ngiyadeclara konke kwathwistwa isitha akubuye. Oshamanda labayanda. Oshamanda labayanda. Avubuye. Abuye ngamandla. Abuye into position. Abuye noma ngabe uphazamiseka. Ikarrier yakho boyibona. Iphuma isuccessful. Kodwa isitha safika safaka unyawo lwemfene phakathi. Iyabhemezela ngiyadeclare. Lolo nyawo lomfene. That manipulation. We stand against it. And the devil cannot terminate you. You will not die prematurely. You are not going to die. Ungakalifezi icebo. Hallelujah. LikaNkulunkulu kulozulwane. You will achieve whatever. UNkulunkulu akubekele ukuthi achieve on this planet Earth. Because wena uthi uNkulunkulu call to me, I will answer you. And I will show you great and mighty things you do not know. Izinto ongakazazi. Izinto ongakaexperience. May God manifest those things. Izinto ongakazi wayikhululeka. Wayikhulekela. May God Almighty manifest those things. Ungathi surprise. Okwazi bengingazazi. Ayikho into ezokukhotha by surprise. Ngoba uJehova yena lona owenza izinto ezingenzeki uzozenza zenzeke.
Yabona namhlanje amadresa lomtsholi. Unamanga. Unamanga. Izinto eziningi uyitwistile. Bosuthi uyachiva wena. Wathwista. Siyayibuyisa lezo zinto. Bosuthi uyaphumelela. Wathwista uSathane. Wakwabona wena. Something engathi promise. Uyibona ukuthi ipromisiwe lento le. Seyinjalo. Sekushoda isignature. Ha, bese uSathane afake idelay. Siyayinqamula idelay. Yonke into owapromiswa yona kwangena uSathane wa intercepta. Siyangena ke nathi negasi. Singena ngegasi lika Jesu. May the Lord intercept every principality, every power, every demonic disturbance and destruction against your future, against your prosperity, against your success. May you succeed. Umelana nani? Umelana nejoy yakho. Umelana nejoy yakho. Ukuthanda mawuhlala ukhala. Kandakazi neBhayibheli litsho tshala ngenyembezi. Uyovuna ngentokozo. Let me tell you something. Zula lezo nyembezi mtakokuthi. Mtakagodi. Ngoba uThixo uzophendula. And wena mayiphendula uzovuna ngentokozo. Understand, God does is also. We cannot understand this thing. As squares who understand, I don't get it. God give us the spirit of discernment. I don't get it. We accept. Kunezinto amazima ayikhulunywa bese uthi lela ngiyamelana nayo le. Noma ngabe sidaliwe in the spirit, it change. Kuluma ngoba uNkulunkulu wakunikeza izwi leliphimbo lithi iBhayibheli ova ukukhuluma lithi the power of life and death is upon your tongue. Kulum. That is why it's not boasting, but I'm telling you the fact. No babu sazo shumayela all over the world. No babu sazo shumayeli vangeli from generation to generation. And no babu sazo ibegi santa. Basazo pila bantu. Basazo bona bangaboni. Basazo hamba bangahambi. Basazo fuga bafu.
bafile basazoba neibeletho abajontshelwe ibeletho ezakhishwa za damage sisazokhuluma izinto ingekho ezicorrupted sisazokhuluma siorder in the strong room of heaven izinto zehle Shamaya na la manila mandali basaya talamaya itala mandali basantale yamandaya ishantali mandaya basantala la maya ishakatala poto shetekeleb ishakatala padoriya katalabaya shakatali makatoriya pataya the devil is a liar the devil is a liar uyabizwa uNkulunkulu uyabizwa uNkulunkulu uyathwalana lo uNkulunkulu uyahamba naye aphile nawe ayibonakalise empilweni yakho Yela maya masaya manda libadaya Mdanami future yako is in the safe hand of God Ayika sanjani somchoni Nama ngabu satanu plenani Ukuthi distract future yako Lendo sesi ikanselile Nama ngabu plenu gula Nama ngabu plenu ufa Nama ngabu plenu versus nature How you are not going to die prematurely Yekama liga chesh Yeah. Let me tell you something. Take this out of these testimonies. Take this. 2022, May 17th, Gun November. On gunpoint, over 20 people on gunpoint. In an area, high risk area, Bashogan Jalo, la police station, Lokunjen, by Babis and Gabriel, and our Makalat, El Dorado Park, but that's a high risk area, hotspot area for crime. But in Lapo, 4 people died. Ha, you are lucky. I'm not lucky. I'm highly favored. Asebenzi ngelucky thini. Sebenza ngehighly favored. Bakhomba bafana. Bakthatha nerini. Kodwa into yodwa wangangathi izinkulunkulu ekhuluma lento ayitshena uSathane ngoJobe. Athi ngakwenza konke uthathe yonke into kodwa touch not umphefulo wakho unamandla phezu komphefulo wakhe abazalwane siyibandla lofakazi siyenofakazi oshout hallelujah wathithatha konke kodwa yena angeke ube namandla phezu komphefulo wakhe nami ngangena kuleyo situation omunye wabo What did they as a predicane? What you know, hey man, wakuluma is lung as tuga, is pun as tuga nai. What he, What he, no, predicanos ni predican, nonsense. Skitom. Glory to Jesus. What was that? As kulumin suman sumani. As kulumin suman sumani. Si fagu fagas. Bamandla kaNkulunkulu mawumbiza umthandazo wami wawodwa nje Nkosi display your glory in my heart display your glory ngashi mina bazalwa ngibonile uNkulunkulu ngiboshwa ngama cable tire lawa ilast number leqinile le lenkulu boshwa la ayiqhamuki le kodwa ngiboni ithi qhe hey bathu ten oskani uskit the cable tires as well ni who vsj
lenya dinyeke ekyo se disa predikan ekyo se disa predikan niema ati ne fuck the predikan or ni predikan skitom bangrolisa bathi bangshala wathi omunye asimshayela esiswini angizoshaya ibullet lingene la enkabeni wala uNkulunkulu wala uNkulunkulu wathi no wala uNkulunkulu webazalwane umala kula umala uNkulunkulu laphayana. That is why I'm preaching like a dying horse, because why mina ngenzelwe inceba ngimbonile isandla sika Jehova. That is why ngithi mina when ukuba uthi ngiyadlala ngiyabreak, ngithi mina no one will come in this church being sick and leave this church being sick. Angihlali mangisho kanjalo, ngiyakutshela umkhathi ngoba sengimbonile uJehova, no one will enter this church being possessed by powers of darkness and remain be possessed by powers of darkness. Asihambi sodwa, sihamba namazulu, sihamba nentulenene nangahlangahla, sihamba nesuliwile, sihamba nepekongrina, sihamba nomdala wezinsuku owayekhona osenguye osaphila osazoba naphakathi. Shout hallelujah mangizwa. Ama otoria mefaneke swakhe sazo wakha. Damandori ashatale mandari abasha. Sizazo wakha. Ngegama lika Jesu. Ngoba la uJehova athi yes khona, no one will say no. Noma ngabe uSathane wenzani? Anokwazi bazalwane. Ngithe mina last week ayilwiswa into engena impact. Kulwiswa into ene impact. Wobona emsebenzini mawuqashwa abantu babe nenkinga nawe ungakenzi nalutho, kusho khona ukuthi they sense, they can smell ukuthi le ezala akusiyona nje i truck kodwa abnormal le ethwala ama truck ethwala zonke izinto ezisindayo. Hey wabazalwane, ngoba isindo se abnormal asifani nesindo se truck. I truck yakhona ukuthi ingene kwinto with abnormal truck ithwale iyo, ngoba lena kuthiwa i abnormal, and i abnormal sometimes ihamba slow bese bejale into iyatotoba, kanti i abnormal ithwala into eyiningi. Glory to Jesus. There are nations and nations esizosithinta ngevangeli lamandla nangevangeli leqiniso nangevangeli likaKristu. Sizomshumayela uJesu avele, sithi vela Jesu, izifo inqibilike, okhensa abanqibilike, olikhimi abanqibilike, oHIV banqibilike, olikhiya lyonke izifo, awaitratis banqibilike, because sinikezwa amandla. Hallelujah. To call on me. All what? And do what? Show you what? Great and mighty things. La uma kubeka sengizovala. Mawubheka la Romans chapter 10. Romans chapter 10. These include everyone, because there is no difference between Jews and Gentiles. Meaning, uNkulunkulu akaphenduli kuphela amaJuda. He even answered to the Gentiles. UPaul uthi lana, this includes everyone, because there is no difference between Jews and Gentiles. God is the same Lord of all, and rich blesses all who call to him. All those who call to him, he blesses them. He blesses them. In Message Bible, it says, NLT says, Jews and Gentiles are the same in this respect. When God answers, he answers all of us equally. We are the same. Who give generously to all who call on him. The most important purpose is to call on him. It took what? Call on him. No. The wisdom we speak in 1 Corinthians chapter 2 verse 7. The wisdom we speak of this mystery of God, his plan that was previously hidden, even though he made it for our ultimate glory before the world began. Verse 2 verse in Message Bible, God's wisdom is something mysterious that goes deep into the interior of his purposes. You don't find it lying around on the surface. It is not the latest message, but more like the oldest. Meaning, loke sikhulumayo nobaba bakwenza. It's an oldest. What God determined as the way to bring out his best in us, long before we were arrived on the scene. Yabona bazalwane, even noma sifika makuthiwa sometimes bayazomasha makuthiwa siya kwi crime scene, siya kwindawo la kwenzeke khona isigameko. So uthi uNkulunkulu, even before we arrive on the scene, before yonke into yenzeka, there are mysterious things uNkulunkulu azenzile and asa continue ukuzenza namanje. Because uNkulunkulu, yoba bazalwane, o Paul ba declare o everything kube file. Uevetiku wine connotation. Uyabona umuntu uma ezohlala efasteleni, that simply means isitha sine connotation yokumtshontsha. Ngoba efasteleni akuhlalwa. Kodwa uevetiku wahlala kuphi? Efasteleni. Ngoba enye into mawuhlele efasteleni awukho comfortable. Kuba nezinto ezikuletha ukuthi ungabi comfortable. But uevetiku wahlala. And the little Bible was unyobuthongo. Umezunyobuthongo wawa from estezi sesithathu. Wayowela phansi. Mayefika phansi wafika seke ubuchopho lobu sekungenye indlela. Let me tell you something. Omunye uzothi iBhayibheli liya exaggerate. Good. Uthi wena liya exaggerate. But no mina, I know of a man that has prayed for a person. Owawa. Naye, same thing. Wawa. Wawa. The name of a person is Archbishop Ida Horse. He prayed for a person. Owathi maye wile. Ubuchopho ba. Wabona isikali sivuleke. Wafika wathandaz. The same faith, bazalwane. Uma uJesu ethi, uma mina ngimuka, nina niyokwenza imangaliso edlula lezi engizenzile. That simply means yonke into is possible with God. Ingani mina ngimbonile mina ebuyisela ihlo enganini kamama Irene owayekhonza la. Akudlali uma uNkulunkulu esebenza. The problem si we doubting experience. Asiko kwi faith experience. Okay, the faith move atmosphere. Si we doubting atmosphere. But mina ngizokutshela abantu abakwi faith bayazi ukuthi automatically umuntu uma ezothandazelwa la seke philile engaka step even to the scene. Because asikhulumi doubt, sikhuluma ukukholwa. What I like ukuthi uNkulunkulu does not answer us according to the gender, or to the languages or to nation. uNkulunkulu siphendula sonke. And ama isiphendula uNkulunkulu uyazibona izinto. Njoba sonke siyaphendula same answer. Little Bible, not only to the Gentiles. Angithi sithandazela ingane la on Sunday la. Angithi sanqamula intambo la. Monday kwangena ufakazi kuNkosikazi. The only thing ingane zethu faneke siyifollow up ukuthi thanda uNkulunkulu umthande lo uNkulunkulu ombonile ekuphilisa ekudeliver. Some people they think ukuthi indlu kaNkulunkulu it's a surgery. Uyabafike bathathe bahambe. It's not like that. You need to have the same intimacy with the same God. Ngithi mina lengane uyibona ukuthi be manifesta kanjani on Sunday la. Uyibonile bebhakuzela kanjani? Bonini imimoni? Bayiphila kanjani? But after deliverance, after kunqamula sashisa intaba. Monday kwangena ufakazi, Nkosika umama wengane, lo bengumfuna ngithi ubu mama lengane. Uyena ofonela uNkosikazi. First time in a long time lengane ilala. Webazalwane, bese uthi uNkulunkulu akasebenzi, ukhona uNkulunkulu. Hayi bazalwane, udala uNkulunkulu ukhona. Noma ethi angabe kumnyama kangakanani, kodwa ukhona uNkulunkulu. Noma ungahamba esigodini sethuzi lokufa, tshela isigodi sethuzi lokufa uthi angesabi lutho ngoba yena unami. Ukhona. Oshout hallelujah. Unjani uNkulunkulu? Ukhona and uyamanifesta, uyazibonakalisa. Bonakalisa lo Nkulunkulu akahluleki. Tshela umakhelwane akahlula ilutho lo Nkulunkulu esimkhonzayo. They expect verse 8 wakhona uthi the expect of our day have no clue. So that is why when you see expect speaking against your salvation or your faith in God, don't argue with them. Leave them. Because they don't have a clue. They don't have what? A clue. About what is eternal plan is. If they had, they would have killed the master of the God. God designed life on the cross. They even killed. Bebengeke bambulala mina lisho kanjalo. They wouldn't have killed. Bebengeke bamcrucify uJesu esiphambane if bebazi the real plan of God. Bazalwane, thina siyi results ye plan likaNkulunkulu. Noma ngabe uyathanda uSathana akathanda, siyi result thina simphumelo yeplan kaNkuluNkulu, yecebo likaNkuluNkulu. That is why uJob athi ngiyazi ungenza konke necebo lakho lingevinjwe umuntu. Alike icebo likaNkuluNkulu eliyovinjwa ngempilo zethu. That is what the scriptures of verse 9. That was the scriptures mean when they say no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love him. I am being. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love him. Ziningi izinto ezipreperiwe for wena. Kodwa the eye has not seen yet. The ear has not heard. The mind has not imagined what God has prepared. Ebazalwane, what God has prepared. Yazi into mayipreperiwe. Awuyiboni nawe opreperelwe yona. That is why David athi prepares the table. Mina phambi kobusa bezitha zami uyalideka ini itafu. He prepares the most critical thing ukuthi Nkosi, whatever that you have prepared for my destiny, for my life, manifest it. Because some ezinye izinto sikhuluma mystery kodwa kufika engqondweni yomuntu uthola ukuthi it has not been imagined. Masikhuluma ngithi mina abafile bayovuka, abangaboni bayobona, abangakhulumi bayokhuluma. Hey, listen to me, bazalwane. Another lady was kasa khonza naye sana Maren. Wahamba ngishumayela kuyitafula lesikolwe. Ilifaka iorganza. Watshela uRagadi wathi mruto aluna a serious wakula. Wakula. Wakula ntatoli. Ubuwa ka pulpit ya glass marurera kotafling. Because why? Ingqondo imtshela about what ayibonayo. Ayikakamtsheli ngento ezayo. Webazalwane, up until siboni okuzayo. Namanje sikhuluma ngodokotela abantu basabona itende. Ngoba ingqondo ithini ngiyetendeni. Ene ngupi ngisetendeni. La siyakhona uboni. That is why sometimes it's even difficult to support umsebenzi kaNkulunkulu because awukakaboni la siyakhona. What the eye has not seen, what the ear has not heard, what the mind has not imagined, hey, what God has prepared. Ezinye izinto bazalwane ufuneka uyinqome mawungena. Amen. Eziletha ama challenges ngoba ziyasho ukuthi akuzi just an ordinary man, akuzi just an ordinary woman, akuzi just an ordinary church, kodwa kuza the church that is full of power and charisma, that is chasing even spirit. Ziyathathazela because why? Asihambi sodwa kodwa samba nomdala wezinsuku. Oh hallelujah. Samba nomdala wezinsuku. Territorial powers are shaken. Territorial spirits are shaken. Hallelujah. All false altars are shaken. Because why? Njalo masikhuluma ama altars obumnyama izilwane zasema altars zobumnyama ziyakhala nemkhofu yakhona iyakhala ithi lesusana nomfundisi uyasiphazamisa. Let me tell you something. We are, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. As long as we are still breathing, as long as we are still moving, and sisazokhuluma phezu kwayo yonke imimoya. Oh glory to Jesus. Sisazo prophesy, sisazo declare, ya declare and decree upon your life, you shall not fail, 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 you shall not fail. Every spirit of frustration that is trying to frustrate you, I come against it in the name of Jesus. You and your family, you will not fail, you will not be denied. And imibindawo la khona khona uNkulunkulu bekuvuleke khona ukuthi ungene kuzo, ngena mtaka khothe ya prophesy. Yonke imimoya evalile, yonke imimoya emelane nawe, yonke imimoya emelane nempumelelo yakho, ya declare and decree. Let those spirits be terminated. Let those spirits be burned into ashes in the name of Jesus. Let it be a free highway. Let it be a way. La kuvaleke khona vuleke ngegama lika Jesu. Satan, Utanda, Utanda, Lacon, that's a motivate to a corner. That's a very coffee bean. Where what, no more Anganda bean in the future. And American doesn't allow a lot of children to a coffee bean. Where sugar and spice, where as not sugar and spice. Sing a bantu bakankulungul. Sit along on finding sogankulungul. Ogu belong against his yak demander. Okubilonga kithi siyakubuyisa. OkuNkulunkulu akunikeze khona baba wami noma ngabe uSathane iminyaka engakanani akuvalela kukho. Abantwana bakho babe experience izulwane saka six experience ebudaleni bakho nawe experience bese uyambona uNkulunkulu who makes a turn around, the God who makes a turn around, the God Almighty, uNkulunkulu makes a way where there is no way, the God of the supernatural, the God of mysteries, God to reveal his mystery. Egameni lika Jesu, shout hallelujah.
in Message Bible ithi verse 9 athi that's why we have this scripture text sinani sinale scripture text ayibazalo ngizwani kahle hlisa kancane uthi that is why we have this scripture text. Oh. No one's even seen or heard anything like this. Never so much as imagine anything quite like it. What God has arranged for those who love Him. And when God arranges things, He does not consult.
Yabona bazalwane, angitshele lokho. Wena uJesu segetse mani. UJesu wathi kubaba, baba makudlule lesi sitsho. Ngabe intando yami. Because I imagine the anxiety that was in Jesus. And abantu ababengaboni into enkulu ezayo yilabo abathathile uJohane noJames Peter kodwa bakhuphuke naye baya kuphi entabeni uJesu babefika entabeni wathi uJesu khulekala nami ngisayokhuleka lapho mayefika ucabanga ukuthi laba abathembe kakhulu ngoba these were the trustees njalo mayezokhuphuka wayenokukhuphuka nalaba abathathu bakhuphuka nabo kanti kwathola ukuthi i-assignment ayibhekanga lapo ibhekane naye wathola ukuthi i-assignment i-pain ayifilayo for the next level okanye the challenge that is facing angeke bona bayithwale angeke bakhona ukuintercede that is why bazalo unga rely kakhulu kubantu abathi sizokhulekela mina I believe kakhulu umuntu uma ethi hayi asikhuleke manje ngoba engenzeka ukuthi athi sizokhulekela angakhuleka vela lala khone bese mawuhlangana naye athi ha untombi ha untombi sisebusi kusilo lokho semthandazweni yethu we are in our prayers kanti usho uyahona akathandazi nokuthandaza wena rely upon ukuthi uyitshele ukuthi into le ibhekane nami bese usho lomthandazi Nkosi masidlule lethi sitsha kungabi intando yami kodwa kube intando yakho ngoba into yodwa ebalekile ukuthi zikhona izimo ayifikayo ezilethe terror zikhona izimo ezibonakala ezivisible kodwa ngiyakutshela ngithi lokho okubonayo akukho kukhulu kunalokho ongakuboni wena ngithi lokho okubonayo kuncane kunalokho uNkulunkulu has prepared ngithi mina lokho okubona ngamehlo okwenzakala empilweni yakho kuncane kunalokho uNkulunkulu akuprepare khona ngoba kukhona okukhulu uNkulunkulu akupreparile the eye has not seen the ear has not heard the mind has not imagined what God has prepared for you izinto uNkulunkulu ayipreparile ayiboni wena ngamehlo enyama kodwa ngiyakutshela lezi zinto ayipreparile they are in the spirit and when they manifest hallelujah uyomangala nawe angeke kwamangala wena kodwa kuyomangala nabantu abakwaziyo bazine background yakho abazi nedestiny yakho ukuthi uba seyibonile ukuthi useless abazi nokuthi sekuphelile ngempilo yakho kodwa babone izinto uNkulunkulu azenzile bese bayaba nanombuzo ukuthi kanjani kanti the eye has not seen kanti the ear has not heard kanti the mind has not imagined what God has prepared for you hamba kwi preparation kaNkulunkulu and hamba kwi process
sikaNkulunkulu uMuNkulunkulu ekhambisa ngalendlela hlabelela lomhlabelele othi ngihambise kahle endleleni haleluya Jesu ngihambise kahle endleleni ngoba uJesu mayikhambisa kahle endleleni the mind is cannot comprehend the ears not heard the mind has not imagined the eye has not seen unga debate yezinto nabantu abangakaboni into soyibonile wena nabantu abangakezwa into soyizwile wena nabantu abangakaboni abangakacabangi into soyicabangile wena into esefikile uNkulunkulu wayidropa in your mind you are fighting a losing battle because hallelujah empilweni you must know sometimes even your family ngeke zakholwa ukuthi wena ngoba siyabazi amazi nomkhulu wakho siyamazi nogogo wakho siyamazi nokhokho kakhokho wakho mawuzothi wena hey ngibone ngiflyer here overseas bazothi hey eshtate how dream again how dream ekhaya umphula akaza driver nebicycle akaza driver nenqola akazenza nalokho webazalane ngizomemezela when God prepares for us aka check i background yokuthi ekhaya kokwenzakalane aka check izinto ukuthi ekhaya kwenzakalane kodwa uNkulunkulu uya decide when God decide about our life hallelujah the eye has not seen the mind has not imagined the ear has not heard what God has prepared I am telling you and declare and decree whatever God has prepared about your life it shall manifest whatever uNkulunkulu has prepared about his life your life it will manifest abantu abakubone abantu abakuzwa abantu abakexperience but uzobe experience wena because uNkulunkulu has prepared for you shout hallelujah
khuluma nomuntu obhuqe igweledi nothi kanjani la Othi ngizowenza kanjani yophuma kanjani la lalela kuphunywa ngoJesu Ula maya dalimanda Ede bodo shanga de badai Ede bodo shanga da dabai La uthi la uverse 10 uthi but this was to us that God revealed these things by his spirit for his spirit searches out everything and show us God's deep secret moya wakhe wazalwane yazi mina izinto engiyibonayo mina ungaphikisana nami into engiyibonayo kodwa ngime kukho lokho engikubonile ngoba unokubona and mase manifest abaningi abantu mase kuqala ku manifest izinto bathi washumbatha because ngalesikhathi lesa zingakabonakali babebona ababoni so That is why akufuneki ukuthi ulwe nomuntu ongaboni ubona. Izinto uNkulunkulu unomthephisa ngibone okwenzeka kini. Anga wena awungangitshelanga. Ngibone okwenzeka kini. Ungangitshelanga. Because into eyodwa ngenze njani? uNkulunkulu wangivula amehlo. Mina ngakhulekela ukuthi uNkulunkulu open my eyes. Angikhulume ngalamehlo lawo owabona ngokwenyama spiritual eyes and Lord just open my spiritual ear ukuze ngizwe sengibonile bese ngiyezwa and Lord sanctify also my mind ukukhula even ingqondo yami ukuze lokho engikubonile ngikuzwile ingqondo yami ingaphikisani nako kodwa kube in line with your will Kolumuntu engamtshela ngathi ungayithathi lendlela ngoba lendlela inama dangers. Wathatha kancane. Aphindelele, mina ngiyaphindelela. Ngaphiyelela kuwe ngithi mina naku uNkulunkulu akushoyo impilo yakho. Ungayenzi lento lendo ngoba no not ukuthi I want to control your life. But mina sengibone lokho ongakuboni wena. La esontweni baningi abangakubulesela lokho engikutshela ngakho. I don't even speak here in the altar because mina ngumuntu I'm your spiritual father I need to come to you and tell you that this is a danger and into so kuzokwenza ngalokhu nalokhu 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 nalokhu. This is a witness yokubona ukuthi uNkulunkulu ngempela beke khuza. Senzeka njengoba zinjalo. Why? Because awuhambi nomuntu okhuluma engaboni ngale. Uhamba nomuntu obona izinto ezingale. That is why uSatan unenkinga nomuntu obonayo nozwayo. No ingqondo yakhe eguquliwe. Nobona izinto ezeza than ukubona izinto sezinga. Iswa izinto maseza zile kuthi sizibona siyikhuluma bese isitha si oppresses the mind of the one who has heard kube ngathi uNkulunkulu akakhuluma bese masezenzeke bese abantu bathi hey kodwa washo uyakhumbula washo sibani bani kodwa ngalesikhathi zimanifest zingaka manifest abakukhumbuza ukuthi hey uyakhumbula washo la bazalwane in this church no one will be left behind. Whatever uNkulunkulu ayikhulumayo, may you have a revelation of it. May your eyes see. May your ears hear. May your mind comprehend whatever, because lithi Bible uNkulunkulu uzivila lezinto by his spirit, because uNkulunkulu usebenzisa umoya wakhe to reveal things to us. That is why sinomoya ingcwele, umoya ingcwele okwazi ukukhuluma thina singekho endaweni eyiningi. Glory to Jesus. That is why sometimes when I pray for people la, akusimina ngivele ngibatshele ukuthi hayi lokho kwenzeka kanje nakanje nakanje ku, umoya ingcwele reveal those things enzela ukuthi labantu laba bangasathathi le yandlela kube ne turn around. Why? Because ezinye indlela zinama dangers phakathi. Nisekhona abazalwane. Not ukuthi a church is there to oppress you or to control your life. Wojabula mntanami mawusakhuza. Wojabula mntanami maseza kuwe sikhuza sikhanye. Ne? uNkulunkulu uthi kanje nakanje nakanje. And ezinye izinto zasizwe. Wojabulela lokho ukuthi uNkulunkulu usangifaka kwi alignment. Ungathokozeli nje ukuhamba nje empilweni ungazi ulale uvuke uhambe ungazi ukuthi isitha senzani siprepareane ngempilo yakho. Sometimes uNkulunkulu angakhuluma lamambatha athi there are certain spirit witches ezenza kanje nakanje pepha bese uthi wena hayi babuya uyahema kaka angakaboni ma witches. Kanti you are the preparation will prepare wena what the enemy has prepared against you. God has exposed it. When God exposes it, don't stand before God and fight what God is exposing.
Kunabantu bemndeni yethu esabakhuza intweni eyiningi. Some of them they are here ngoba bengalalelanga. Let me tell you something. We know even in family I speak boldly. Bayaza ba more especially pastor ekhaya bekushona la esikhaya la esikhona bese kushonwa every year abazali abantu bayasethi asekushona. I spoke athi uNkulunkulu ngivani lokhu nalokhu nalokhu yekelani lokhu nalokhu. Hey, yazi abantu mabejwayele habit nezinto abakhule ngayo. But how uzositshela hoyo bamela mathi hey lo uyathanda ukontrol, uyathanda lokuzibona ephambili. I mean I can take insults because even at family I would be insulted for the truth. But at the end of the day uyogcina lamazwi engakhulumile ngoba ngakhulumanga in my mind, angakhulumanga to impress people. I spoke on behalf of God. Bese mase ivela bese bayaqala. I warned them. I warned my mother.
I want my bonke ngathi mina umuntu enuNkulunkulu engibonisa athi lo uyahamba abatshela ngathi umuntu osona so uyahamba ngoba nifuna ukulalela uyahamba isitha sesimplanela hey yazi umuntu ophilayo angakayiboni into azongena kuyo uyadelela baphakama ayi eke kodwa okusalayo uzobe suzwa bona futhi but uhambile wayoyiqinisa emntwini othi uyiqinisa kanjani kanti awuyizwanga leya nto leya okusho khona uyizwile but the enemy is twisted ukuthi ungalaleli the way uNkulunkulu ayikhuluma ngakhona uyenze ngendlela yakho kanti leyo ndlela yakho iyokutshontshela imali nje kuphela ngeke kusize zakhala ngathi mangikhuluma lezo zinto angithukwanga kanje kuthukwa yifamily ngathukwa yini ifamily siya sit down before I speak ngathukwa yifamily hey ngathukwa ngathukwa ezinye ikhonza la ubani ubani kade ubenza khona la waqhuba amabhithi yes angithukwa hayi uyathanda wena baba mncane ukusenza ngathi uyazi abayi madoda uyathanda ngathi How I wish you could listen to me. Ngoba namangibiza. Kodwa lo owangibiza, ngiyacabanga ukuthi mayesiza abantu ngaphandle. Nala ifamily ifuna ukumsiza. Kodwa mangingalaleli iqala lekho kini wathi lo munye ozalana noma wathi hey angeke sokhuntula ingane thina ngeke sitshelwe ingane thina ngeke bangisho I saw ozalana I don't want to lie to you I saw engasekho kodwa ekhona and I went to my man I said doesn't bona ukuthathwe a dose but I suka when we imagine when ndokhuluma hey suka eke labantu nento zabo uyamagina wathi I saw that and imboni yophelele esibhedlela uthe khamba isikadi mayeseqale ngene sibhedlela ngoba bamtshela ukuthi this is what uthe sengene sibhedlela wangibiza ngazi nkosikazi wangibiza athi mamncane ufuna ukubona I went hospital yabona kuhle ngoba ngishutha la ngikhuluma angeke ukhulume ngalezi zinto lezi zingekho family yami iyabukela Elias, amina bazana, I'm an apologetic. Ain't when ngisiza wena, ngisiza nini? Wathi sesephakathi esibhedlela. Bangibiza. Bangibizela into eyodwa mncane ezoxolisa. Amazwi. How wish I could have listened to you. Dodan. Cela ungikhulekele. I pray for her. Kanti ukukhuleka kwami ukukhuleka kokumrelease. Ngoba vele abodokotela esebekhulumile ngayo yonke izinto bezingeke zenzeke. Zavele zenzeke zajika, zenze akakubonanga yena the spirit. Ngoba zalwane kukhona igulo lakho nakhona vele sekufika isikhathi sokuthi vele Themasen mangisuka sami mavikini nje ngasabiza ukuthiwa akase kodwa ngabamba amazwi awakhuluma athi mina sengiyayibona indlela yami wathi kodwa ngiyabakhulekela odadu wethu babona bangathi bangafuleki indlela Theshoni bese kwazi ukuthi hayi uyangcwa washona umuntu shona lo
Namhlanje wonke umuntu ubizwa ngo man of God noma ezenzela noma kanjani. Hey! Wajathandaza ugogo ekuseni. Wavuka ugogo ngabona ugogo etotoba. Angimbekani isandla kodwa kwakhulu. Nga understand ukuthi nginonkulunkulu engihamba naye. Nga understand amangena eyitimeleni ngishumayela nabo baba uNkambule. Nga understand ukuthi nginonkulunkulu engihamba naye. That is why I will preach radically and not apologetic. Ngidlule amadoda nathi ungehle khwezi ngoba ngeke uzombona uzophuma phi. Bengiphuma la amadoda khona ebangumsindo ngingaphumi kuwabanye abathulile. Ngiphume la amadoda ebangakhona umsindo wabazalwane. And at that time ngangihamba nomfundisi Shondlani athi amadoda lona sowehla naye emirafe yathi into ephakathi kimi amandla iboldness ephakathi kimi yathi yehla nabo emirafe ngifuna ukubona abazokwenzani. Nehle mrafe ubani oweza wathi isandla ngoba ngama ngaze ngagibela isitimela esibuyele emuva. Abazalwane, glory to Jesus Christ, ukhona lo nkulunkulu uyaphila. Ugogo waphakama. My family can tell you kuhle ngoba bakhonzeza yona bangakutshela bakufakazela. Waphakama ugogo watotopa hamba. Ugogo ushone na 98 mina naye bese impintshi fede fede waseba impintshi nonkosikazi. Mayezoshona ngangise Rustenburg kodwa ekuseni ugogo 2010 wathi shiyimoto ungahambi ngemoto emshadweni, shiyimoto ngifuna ukugibela imoto yakho eyakwami phela le moto. Ungahambi nonkosikazi wakho uyena ozongidrive angise kadokotela. Ashiya imali kadokotela, ashiya imoto as ugogo eshile. Wahlala emontweni, my wife wahlala almost 2 hours or 3 hours ehlele emontweni babuya kadokotela ethi uphi umandla ngimele yena. Kanti usuku lwakhe lokuhamba uma mina bengitshela already mina benginale nto yokusensa bathi magena ikholwe. I knew ukuthi ugogo uhambile emhlabeni and isikhathi sakhe sokuphumula at the age of 98. Wathi umamkhulu uma eseqala ethi tututu uzothi uletha amakhandlela ethi asikhulumeni ngathi awungeke ukwenze lokhu ugogo ngeke ukwenze lokhu kugogo osindisiwe obeke declarele kini nabantwana bakhe ukuthi usindisiwe wayekela ukwenza izinto. Mina ngikhuluma mina ngomuntu owayeziphaza qha lesasemsika le emabovini eshaya induku wasindiswa wamngena wambona uNkulunkulu emhambisa. Bamangala abantu bambuza bathi yini eyenza ukuthi uhambe. Wathi lo uNkulunkulu walomfana owenza ukuthi mina ngihambe uNkulunkulu walomfana. That is why sasinje uma engezanga 2 days ezombona
maye fika ngalelo viki efike ngayo uzotsondela la nakwethu sondela la mngane uyo sitsipa asitsibe sithi koko yini echu ati ya ngiyalaya wani ngezanga kuzongubona ebazalwane what I mean ukhona uNkulunkulu womuntu if you don't know try my God in your situation try my God in your misery try my God now ungambiza ukuthi uNkulunkulu waloya baba vela in this situation sibona ukuthi angeke vele yini 2020 walaluma walokuthi abalana after ma abalana had enough is enough laleleni manje akhuluma osaphila manje uyazi ukusikaza manje the next one uwe monga laleli lokho not ukuthi bekuyi threat bekuyi fact ngoba I saw it in the spirit ngamtshela ngathi uhambayo wenza lokhu nalokhu listen there are things mina engizibukayo engizibonayo zingakwenzeki kodwa ngiyibona ma uNkulunkulu wethu go and send you warning I go and send you warning ithe wabiza umhlangano omndeni biza sonke umndeni hey ayizinye zasiza sifuthekile mina ngabezwini nje ukuthi okusalayo ohamba laba abanye bayolandela dawuhamba yiwe and won a control ukuthi stop yonke le nonsense elenza la kagogo I stop 2021 akashonwa 2022 akushonwa benza amavuzo ngazi njiba kokala ngidangaza bahlaba inkuku namavofu baba nengane e community suicide ihlale nje bona bathi abangitshelanga bayangifihlela ebazalwa kunezinto ze mysteries usathatha athathe advantages kuzo athi mangilokhulu ngathi angithi nenze kanje nakanje la kwamangala ukuthi ngitshelo bani athi banamanga laba abakutshela ngathi angitshelwa owunamangulu unamanga uNkulunkulu uNkulunkulu onamanga unamanga uNkulunkulu ngoba ayiki into ngamfihlela yona uNkulunkulu uNkulunkulu reveal mysteries God reveal things ongakaziboni wena kodwa uNkulunkulu azi reveal I pray when God reveal mysteries may you hear and listen and obey what God has revealed ungangeni kuma dangers after lokho but I says repenting up until now bazalwane akeke ekhaya akusangcwatshwe ekhaya because of obedience what I'm saying ezinye izinto azilayi kubathakathi zilayi kuobedience yethu noNkulunkulu ufuna ukuthandaza that is why it is very important it's of paramount usho munye umkhulu mashaya isinyo esiphezulu it's of paramount with a paramount ukuthi ezinye izinto ungayithathi kancane ungayithathi ngeso le ignorant ungamthatha uNkulunkulu umbuku umuntu kaNkulunkulu umbone njengomfana kanti usubonile uNkulunkulu enza amandla akhe phakathi kwenu it's very important ngoba kunezinto noma ngabe zingakanani i disobedience angeke umuntu kaNkulunkulu ayikhole ukuyivimba ngenxa yokuthi ezinye siyayifaka kuso kodwa ngithi mina ku what the eye has not seen what the ear has not heard what the mind has not imagined what God has prepared about your life there is a great preparation about your life There is a great preparation about your life. The hope is coming back. The revival is coming back. The restoration in your life. The abundance of God's
power in your life. God, do you see when God vuses into obo kabanguchi lezangeke zaphinde ziresurrecte kwathi uNkulunkulu bese aye resurrect akthathela akubeke la akususela akubekelana angeke sahlabelela imihlabelelo engena impact empilweni yethu kodwa sohlabelela imihlabelele nama impact empilweni yethu masithi sithatha la asibeke la asusela asibekelana sithi nobubele ngempilo zethu. I prophesy upon your life, I declare upon your life, may you experience the manifestation yobuhle bukaNkulunkulu, the abundance and the manifestation of God's glory upon your life. Not only wena kodwa nesizukulwane nabantwana bakho nesizukulwane sesizukulwane, may you experience amandla kaNkulunkulu empilweni yakho, may you experience the power of his manifestation empilweni yakho. If we are here and you listen to me, shout hallelujah, shout yes.
Stand on your feet. Stand on your feet. Nkosi, vula amehlo. Nkosi, vula indlebe zami. Nkosi, vula ingqondo yami. Hloko sanamhlanje sithi God has never failed us. Azukali ukusifela uNkulunkulu. God has never failed us. God will never fail you. God has never failed us. God will never fail us. God will never fail us. He will always be with us. I believe ukuthi as we enter in the month of July, we are entering in the month of testimonies.
Usathane usathane unayo lento lena ukutenza abantu ubabone bathi asuka we are called ukholwa thina mina ngithi we are entering in a month of testimonies.
Noma ungabanga ne testimony ungakhathazeki ngabantu abafakazi, we are entering in the atmosphere, in the month where the atmosphere is the atmosphere of testimonies. May that atmosphere allocate you, may that grace allocate you, may that power allocate you, may that atmosphere allocate you in the name of Jesus Christ. Shout hallelujah.
It's a month of testimonies. We'll witness God's testimonies in our career, in our workplace. I'm declaring the month of testimony in July. You will testify. You will testify. You will testify. I say you will testify. I say you will testify. Your children will testify. Your abazalwane, you will testify. You will not fail because God has never created us to be the bunch of failures.
We are the pioneers of greater things. We are the pioneers. Sengimbonile uNkulunkulu ngithi. Sesimbonile uNkulunkulu la. Abangana inhliziyo, inhliziyo ezinama holes zibonile zini. UNkulunkulu epheshe inhliziyo edala inhliziyo entsha. Ingane ilethwelana izinembobo enhlizweni, simbonile uNkulunkulu eyiphilisa. Cabanga ukuthi lawo mandla lawo athwalelwa khona inyanga ekenza leyo nto leyo. Never, never. It's only God. It's only mighty God. It's only ma. Lana uthola impiliso without imbiza, without amafutha, without amanzi, sibiza igama lika Jesu nje kuphela. Izinto zenzeke egameni lika Jesu. I pray for your eyes to be open. I pray for your ears to listen to what God is saying, not what the enemy is prophesying about your life. I pray right now in the name of Jesus. Say, Lord Jesus, here I am. I ask you, open my eyes, open my ear to listen to you.
Open my eyes to see your mysteries. Open my mind to comprehend the greater things Osbegile that you have prepared for me and my family. Lord Jesus, I thank you for your protection. I thank you for your success that you have bestowed upon my life. Lord Jesus, Tatutumo, Nobukos, Nobungwalis, Tatutumo, Nobukos, Nobungwalis. Say, Lord Jesus, I am here. Take all of me and give me peace and abundance of your peace and glory. Clothe me. I believe I'm not a grasshopper. I am a giant. I am a wonder. I'm wonderful and fearfully made by the Lord. I am who God says I am. I'm not a failure, but I'm an achiever. I'm not a failure, I'm an achiever. Failure is not my portion. Discouragement is not my portion. Destruction is not my portion. Backwardness is not my portion. Evil powers, they don't have power over my life. I am a child of God. I am born of incorruptible seed. I am born ngembewu engaboniyo. Jesus is the source of my existence. I believe my life is no longer the same. I am a living testimony. I will bear testimonies as I believe that July, I'm entering in the month of testimonies. In Jesus' mighty name, I am a royal priesthood. I am a chosen generation. I'm highly blessed and favored by the Lord. I will live long and testify about the goodness of the Lord in the land of the living. I speak with my own mouth, confessing the power of Jesus and the presence of the Holy Spirit upon my life. And I thank you, Lord, that the power of the Holy Ghost has overshadowed my life in Jesus' mighty name. If you believe, Shaizanda Vakutubo. Uyangas, uyangihlelela, ehlolisisa imicabango yami. Bengingubani, yize ngithandwe kangaka izulu. Uyangazi, 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 uyangihlelela, ehlolisisa imicabango, kanti bengingubani, izenze kanganga. Uyangazi, uyangihlelela, ehlolisisa imicabango, bengingubani, yize kangaka
Thank you, Jesus. Siyabonga moyo ngcwele, siyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sinikeza lonke udumo nobukhosi nobungcwalisi. Sibonga amandla akho akule ndawo. Sibonga ukuthi Baba, you have delivered your people in this place. Those who came seeking for healing, you have already healed them. Father God, thank you for touching their bodies. Thank you, Lord, that they are receiving an encounter with you, O Lord. Even in the mighty name of Jesus Christ. Sikunikeza lonke udumo nobukhosi nobungcwalisi. Siyabonga Baba ukuthi you'll always be with us and stand with us because of your glory and your power in Jesus' mighty name. Ashaye kakhulu izandla simbonga uNkulunkulu. Shall we bring offering? Shall we bring offering?
Sito mina pembelegwe babesite
oba mi
babesite
yabong. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.